Kitalo eky'omuntu oyo ate bali ababiri be tuwulidde katusuubire nti banaaba bulungi. Omulimu ogw'okuddaabiriza ekizimbe eky'ekisulo eky'abayizi ku ssomero erya Nkumba Day and Boarding Primary School e Katabi ku Lwentebe guwedde era kikakasibwa.